Naunganisha vipande vinakaa kwenye track moja.
Tayari
goli. I don't go.